amejibu kwa wakati. Amejibu maombi. Jamani Yesu. Thank you.